when I see in the eyes of my love tears for how it might have been. It just felt good for a while. Yes, it was good for a while. I found somebody to take my hand. Da 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 da